Alvin baramubeshe nta kibazo sinzoreka gukora ikintu cy'indoto yanjye ngo nikora ngo ari umugabo wawe yes no kuri ko apara sindakubwiye gukorana nawe ngonda
ndakubwira ikintu kimwe stesi ikintu cya mbere cyo cy'ubukwiye gukora mane shaka uwo gukora ikintu cyo cyose mugasanze Jean tureke no kubwira genda kunda kubaha boyfriend w'umugenzi wanje yeye iyo limite wayirenze uko biri kose uvuze ngo ntacyo tokora my dear
bien bien
uyu ni verser wanjye quand même
ngizemwo mu isanzu ivuzemo umenga uri ready umve nyumviriza kwanze
nzobamara hose
muri isanzu ubivuzemo umenga
nzobarigata bavuze ngo ntwara abagabo bandi mu nshaka nzobarigata icyo cyose ndakimwemereye acu ko nanjye aragiye anyigisha
nadushishirize ubatso nyene
David.
Yazi miche kamera gato.
Oh yare. Challenge de kuha.
Challenge
de. Challenge is eyes are many good.
Eyes active.
Challenge is active. Hama mubusha mubibona.
Eyes active.
Eyes active. Oh.
You know my name is Tao boy behind kama tukumena Juma Jackson ko tubikora ni wabo wa mbere kubona kino kigano ze kubwa mbere gukora share kugira nabandi bakibone ari kuri umwabono wa Isaac TV biro roha cyane gose ikigano kigiye ko notification icha ijya ko kacyo ni kigano cha Isaac TV murazi ko tubakunda cyane gose we are on time no musturi kumwe naba kobwa no vuga beshi murabazi kumwe umwita Davina undi tastes narangiriye reka bamaze baramutse imbere yuko tuvugana bamaze baramutse abakunzi ba Isaac TV bamaze baturamutse natwe kugira babone kwanza turahera ngaha cyangwa duhera hariya duhera ino cyanyine Juma Jux Merlin acha nianzie hapo mabujani bon
Tuma mwanae Dunia ni kutukomboa Katika shimo lile la mauti
Nibon
Mezenez
Chani
Menda shima Chambele kwanza labiri
Merci beaucoup
Ok, na vuzi zina Davina mkabo Davina ni javre change ni zina nyene ja sirinokon
Njiwande nyene bavyeyi bampaye ishatsi Davina.
Kugira tutangure ikiganiro cyacu tuzashe kuramutsa abakunzi ba Isaac TV.
Bakunzi ba Isaac TV ndabaramukije mwese. Ya.
Ok, baramukije cyane ka Deste sinawo manza baramutse nawe nevyo bavyiza cyane kuruta. Sese ni bon?
Ni bon.
Meze neza?
Eh.
Ubu wasize ni ruje vere cyane ni rujane. Yes, murazi ko twamana umunezero nicyo kituma bavuza tumunezero ugeretse urumva umunezero kubana nabo ba sister bashiki bacu bashiki banje agoshi wanje turi kumwe na Davina nuvuga yuko Davina muramunzi mukanye ndaza kubazana numufite Davina ni bon reka tumere kuri yo imbere ko tujya kuyagana stesi
ya ni bon nakubwiye ni bon ndashima je vais bien
Davina nuvuga yuko abantu benshi ntibamuzi nuvuga yuko Davina nuvuga yuko Mbega hajya umwana mwavyaranye na Alvin Smith nuwa mbere kuri wewe cyane yarasinzwe afise uwundi mwana hanze kundi mu
Sinaho ikibazo nuwa mbere kuri
nuwa mbere yatangwe kwibaruka ko bivuga ko afise abana babiri cyane n'umwana umwe yavyaranye nawe
Nuwa mbere wanje uwundi arahandi ya
Ikibazo cyo kubaza ngaha anyu umunsi wumva ati Alvin ari mugasho waruri hehe wari mu biki niza action zakubaye ahantu hose waruri
nawe uravyumva nyene genre umuntu wumvise ko ari mu gasho urakanguka kwanze hanyuma nabimenye nayimenye ndi muhira ya nayimenye ndi muhira navyumvise kubana ya ko kumurondera nkamubura hama nka since
ya Alvin SMITH yakubwira nk'ubu nyene ati ngo dusubira no vyeme
ya
usahura cha mukunda David navugisha kuri ko namba mbona poste ziwe
Ziwa,
undazi kukimukunda David navugisha
ntavyo nahakanye
aho gaciye
nyacugwa kawaida
gaci yo kanga
agaki gaciye
Ndiye mu wacu mugani umva aho kacye ntagwa nk'uruhari wowe umugani w'umusigo
na ka affection na ka affection nta ntuzenye nta nta bihari urugafisi
mbuga kagarutse ntoka oya
aho
kacye aho kandi imbaraga koko nimbara kabu ije niko ntazire
oya sinitwa subirana ntivyo kunda
ntivyo kunda gusa Alvin n'umuboga umuhungu mwisa like
no sindabihakanye La fois passé genre nana bisigwe no mu interview inde na code nabwiye ati gi impamvu ntusubana na Alvin nuko yara gusubana nawe ko bari gusubira inyuma kwiwe then uhageze ari karatera imbere uravyumva dushire sentiment a part ariko tukurikize tureke novuga gute ko bari kwikunda
ushatse kuvuga yubu atari level yawe
Ako sindi level yiwe sindi level yiwe ahageze ubu sindi level yiwe kuko ageze ahantu kure ku buryo genre since bon si muri ngana bigisigura mu gaba mumenye yuko ntivyo kunda tout simplement yeah
sha iki kibazo kiragoye nibaze umukobwa uko ari kose ntashobora kugira level yiwe deja umukobwa mwiza kandi ntacho baye ni bien
bon wa plutôt vyaramaze kumva mwo nta feelings za relation zindingi shaka tu ni pa umwana wanje ndamuhanga pa umwana wanje nta birenze kandi si icyo kibazo bumaze mukimbaza muri benshi si ndanavyumvira ko
Ah, ari bose nabonye David ivuga ati bose nabonye ivuga ati vuba ndaba boss ready bega sine tuti ubwo ati vuba
uri hands gen ejo nashize ko akantu jisho disference yakoze urumva
jisho umfana
umufana ya
umufana gusa
ndamufana gusa ntavyo urukundo urakunda umuntu utazi gusa ndamufana to sinzi wasanga ari numukobwa
usanza ari umukobwa
mva Ni handinye tundu mfane wiwe. Yeah.
Mubya shise ubunyene mbega haje Davina ikinakora mu buzima bwe bwa misi yose. Canke benshi barashaka kumenya Alvin na Davina bahuriye hehe precisément. Haje umunsi wa mbere muhe na Alvin wawe.
Ya ndavyibuka.
Haje Davina yashaka gufungura nyina akavuga ati ndagiye ahantu hari ibifungurwa bikwiye. Hein? Bikwiye kujya ta sote nimwe idahari. Ikintu cya mbere wumva ushitsa ahantu cyo fungura nyina.
Kawe daje ndumata kudakurira na gurinja. Bon sine na gurinja kandi si bavuga ngo sirishi ariko nyine hande kuvuga njyaje mu gizo mu mpono ni cyitura cyane. Umva no muhira ndabigenda ibintu kawe itatu. Urumva sine bavuga ngo ndavuye ngango yo kugira ibintu do special ntarajya deja bateka muhira. Abi.
Kundi ibintu byo mu kabale like.
Oya mu kabale nanyi sinabikonda. Ko singi inyama.
Uravye mwibotike none. Yes, ngaba mvuga twamwikumiye stesi nako ndayaga none mu stesi murazi ko twamatsi aga kuri Isaac TV. Tumazi kuyaga kenshi cyane. Mugabo no mu sto Davina, ntabwo yagi kenshi cyo gituma namwe yagishye cyane kugira numve nyene VPV ariko nibazi ko VPV ameze neza cyane gose. Aho ariko dutandukira ibintu.
Yeah, imeze neza. Bien.
Sese nawe gutse kumuvyibu ngira umujya ama pizza menshi.
None ndi ndiye ninde bijya sinje ndabyigaburira hari umwe ndaje kubisaba
reka tubandanye stesi nibo reka tubandanye ikiyago se ngo stesi
nje sindi ujye kurinjirira mu buzima man nje sindi ujye kurinjirira
wese ndakwinjirira reka dukore ikiganiro
sizi mbazi ibyo wandi byerekeye nyene bijye ubona pana kubaza ibiri hagati
okay stesi ndashobora kubaza kino kibazo kugira bishoye kuyaga gatoyi tugira kadepa gatoyi eske hajya umuhungu arakwiye kuraba ku mukobwa ubwiza cyane umukobwa arakwiye kuraba ubwiza ku muhungu wewe kuri urwo ruhande uhagaze
yewe turaba ubwiza ntituba tugikunda uko abahungu navuga ati nka bose bamwe basigaye usanga ari babi bahise isura zahengamye abakobwa ugasanga nabo nyine bafite isura nk'izahengamye ugasanga umwe akunda uw'inzobe undi akunda uwirabura urumva rero ugaca usanga twese turi benshi twirabura binzwe turi baki naho batwe twirabura tukoronka bagabo
amuri cyo gero uhagaze
nganya sinumva ko twagira ntucagura
ncagura
kenewe ahubwo turaba ingeso kunyamamvu habayeho ikintu cyo kwanza gukundana kwita gukundana kwanza bigira byita kupe no kwanza kanza tugakundana tukamenyana kwanza kanza twoshira ikintu cyo kwanza cyo kumenyana apa ravuga ngo kuraba ubwiza na star voice namukunda no kuri
Bon. Na pare we yavuze yuko kizira kurabaye ukuntu muhunga asa uko yoba sa kose nawe bari kimunga ko bameze kose numuntu tegezwa kumukunda uko bameze.
Genre erega ubwiza nta muntu numwe kwisi mwiza aba. Cucu ncambere kuko ikintu kuko urashora kumbera mubi cyangwa kubera mubi mugari w'umuntu mbera mwiza. So niyo mpamvu rero kuvuga ngo kuraba ubwiza kuraba ububi twoba tugiye kwihenda. Tunyene nuguhuza kwanze ingeso ko ari gihe umuntu usanga nimudahuje kawaida usanga bakunda vuta amadaimoni yanyu ntiyahuje ya ugasanga amadaimoni yanyu ntiyahuje I mean comportement ukiga kwanza umutipe akunda iki yankiki kandi ntacho bitwaye nubwo uba wamukunze afite comportement dakunda soit urazi supporta uko nyene soit donc ukamukundana nazo canke ushatse ugaheba hama cyangwa ukiga kuyimuhebesha then bidakunze kuyimuhebesha uramukunda uko nyene nazuka nazikunda
wote rero umuntu wese naho ndamukunze ramutse ndamukunda afite ingeso ziwiwe zigahinduka zishobora kumuheba na twamaze kuba
zigahinduka muri essence eh hari umuntu aguhindukana nyene eh du jour au lendemain urazi gukundana n'umuntu navuga gute Don't hold your marriage to take home a dating and no motipa made bien iki hamwagira mu rugo ugasanga bon aho bimaze gushika kure mugaye mukiri muri date mukiri muri fiancé bavyoroshe kugira guheba then ukamuheba ukavuga ati no yampindukanye gutya du jour au lendemain
bishisere mu bana mu nzu bien yara ari umuntu ashobora kukwereka ingeso zi ugasanga ari inyegeza sibyo agashaka kukwereka ingeso nziza mbe mumaze kubana mukavyarana umwana ukazibona ariko arahinduka muri icyo gihe ufata decision
mbadi kategori ko sindinjira mu rugo muganaho nyine numva ni hahandi ukora iki utari busubira wanyu ngo bakwakire then uri hangana
ukavuga ati mbwa kenshi iyo umuntu yihanganye kenshi abakobwa iyo bihanganye baba afite ibindi bintu ariko barakora aho akotse akavuga ati mbo ndihanganye ngaha reka ngume ngaha ntahari
mwose n'umutima we star boy mwose n'umutima wiwe je ndashobora kuba ntaharura umutipa cheating ndashobora kuba nabiharura kuko bon sinobijija de nos jours baravuga ngo abastar bara cheating even n'umuntu asanzwe basigaye cheating rero icyo nicyo kintu ni example ndaguhaye je kuri jewe sinjija simpora umuhunga cheating urumva mbwa bien sûr c'est si ashaka kuba atabikunda atavyumva avuga ati na je pas accepter ça then bigahera urumva
mbwa ati kwihangana urihangana nyine ukagumaho mugabo basi icyo hano nk'impanuro nka wowe Davina ku bantu basi usanga afise umuntu bakundanye ego yaramuhishije ingeso bakiri mu rukundo mugabo amaze gushika muhira bo baravyaye umwana wa mbere akibona yuko umuntu agivise comportement nziza then bamaze kuvyarana ugacusanga comportement zirahindutse we nka wohanura iki ku bantu byo biko byashika cyangwa bizoshikira vuba ubakobwa
je bon ukunshira kure ukunshira muri muhano wamaze kugira mariage deja kandi hari nayigira
comme conseil naho tarayigira conseil shop
ndabyumvise mbuda kubyira ikintu kimwe icambere muri relation si une personne vraiment t'aime et te respecte Dieu c'est bavyo roshe go supporta kuko icambere kibaho ki gitunuze n'umuntu ku respecte urazi kuba winjira umuti even chanke umuti deka tugenda muri vi sanswe twinjire muri vi yabari marié ko nta ndinjiramo ko navuga ati nko mu I mean muri muri relation umutipe gasanga yasokaye n'umukoga runaka then banasomanye afashe video ya selfie akesha kuri statue you know manque de respect ibiri hagati mugari nyimba ari umuhungu agwana yokuvuga ati please n'uyu mubwire ndagusavye ntabimenye bon ego finalement nta kintu cyanyegejwe finally urabimenye mugari nyimba ari biguhishije nimba ariho nama statue ahora posting akenda ku blog mane ngo ringo rukundo ubu abantu badushakike.
Okay, maze kuvuga gusomana ugashira nshaka gusubira inyuma gato. Nshaka gusubira inyuma gato turibuka ndazi yaro video ya yatembe cyane gose. Like umukobwa n'umuhungu ariko barasomana barabipostinga barabigirana. Kuri we wavyakiriye gute maze kubona rya video kwanze. Ndazi warayibonye ku ma status menshi azunguruka. Kuri we maze kubona wavyakiriye gute nka da.
Reka mvuge ati nabantu bayipostinze bonyene. Bon, jewe genre j'ai pas jugé action bakoze. Uravyumva? Hanyuma sino juja kuwasohoye video. Peut-être nyene nibo cyangwa sanga sibo. Uravyumva? Mugabo ahantu blama. Abantu bashize kuri stade. Hama bakongera bakabajuje. Bon si ari abajuje kubyo bakoze ari abajuje ku ngene video ya get out then se sha kubitinda I don't know icabaye exactly sinzi icabaye genre actually I mean bon ye video nacho murano ivukaka gusa nyene ibyabaye si bisanzwe muri Africa si bisanzwe yeah
yo niko bibona bisanzwe yo bigira kujya byagenze
nibiki
ya video yasohotse nkawe bishise like ura hantu nyene
ikintu cy'umuntu kuravyumba mbazi byerekeye stesi dakwina
stesi sigaye byibuje ndashaka kupungu
mana sinzo pungu hanko bivutse cyangwa ngo nikora babivutse
basi zuragira sport ho
uzi ko tayankora
eh ngira iko
nkora rahandi wena ntazutse kandi abari sport
bamunenga
nyene ndagira kubyibuha nyene
uramwerekana kugira aba
umubira rero ukeneye disi bakawubura ushaka nonda nkubwa si parto
ngawo si ne ufisi
fisi reka kuri ara bakamera ivyo ni
okay tukumwe na Stacy na turi kumwe na Stacy dakwina na Davina aheruka ransi kundirimbe namubwira umusazo ririmbe n'ubu nashaka kuririmba ririmba
gato si shobora
nese simisho zizuka matuzu taririmba sitari mu rukundo
Ndiyo.
Urashe umusohokana rero. Hari iki kindi kibazo cyangira Stacy. Stacy ni umuntu ntarigera mbona agira post y'umusheri we kweri.
Ngira mba na ku blot. Ha? Ngira mba na ku blot.
Eh uramburuka kugira sindamu.
Nishuri. Kawaida mine umuntu ukunda simpa ku posting. Kawaida umuntu ukunda
simpa. Umaze imisi mu posting ajya mu tipe afisa amanuze nyafisa amatanga.
Which one?
Jema zimisi mbonu posting umutipa la winzo like biboneka kwa rumu diaspora.
Ujumu na posting zo oma tatuaj numgenzo anja kote birthday AJ twak ink dash wenyen. Na yumu ndibuwa kawaida jewe umunu hund na imposting umunu wenyen imposting winzo numga na wanji. Hama honda kugia ati kawaida oro yawe abari oro yawe urayihisha. Sima kumposting, sima kumushira ku isoko amugutwara.
Bare mukundana na Alvin nigeze mupost. Ah, wanga kumuposting akugira ntiwamugutwara.
Bon, oya nshatse kubwira ati gupostinga doesn't mean yuko umuntu umukunda. Mbura zantu kwa matwa postinga ukuntu bangana.
Ariko hari abantu bakunda. Ari umuntu ashaka kukobrija ari umushiri wakakubwira ati mupostinga kuko natubira dushira ngo mupostinga.
Jewe si ndiyo kandi umuntu afatira. Ngo arambira ngo mupostinga. Telefone ari yanje. Mamegara yanje atacanereramo ngo mpostinga
ndanye desha
no mugira ati okay bihere kubera yuko dukundaniye kuri post kandi je ndakwereke urabona jewe umuntu wa yayibonye sivyo
nani kuri kwa bisiko
ndabikunda tu reka ndakubwira ikintu kimwe bisigura yuko ntashara kundusha ubwenge abinyoblige urumva peut-être no vyemera hari ikintu ki amariye avuga ati ndabikore hanyuma uravyumva ndamushaka nka bloka abantu je bitamvuye ku mutima tamvuye ku mutima ndaba bloka
abantu je bizikuntu ndabino urabigira acha bloka cha ku bloka wewe
no mvita kugira ikintu kimwe nuko atanu uhari je kawaida wowe nyoblige cha ndaba bloka bose ndagu posta kubera mugabo nyene urumva mbiyumviye ku mutima ebana no kumabati no gushira
okay davina biramaze gushika kwimvira yuko gukwirikiza urya mwana ko bikenewe
urya mfizi
zovyari nka 12 niho sawe
eka
imana yavuze turondoke nk'umutanga kuri tanganyika
ufite bangahu wa ugeze
je na numwifise mugabo nshatse mu mwaka umwe no vya naho ndabishatse mu mwaka umwe no vyaracu
wapi je ro ufite icuba
ugaje no gusabira ukarondoka nivyo vyiza ko imana yavuze turondoke nk'umutanga ko tanganyika
nyene polo mama mfise vyumwe ntavyo wakabiri nshaka
ko nshaka nka 12 nyene
nabana benshi shaka
Igana kuvyara abana benshi nimigisha ku mana na stesi ndazi imisho sabonye uri kumwe n'urya mwana wawe ndazi aragira amapeti nawe agashaka kukuronka umubebe sije none se
Niara ukukora ni kigana n'urya ndiba
None wani si kumwe muri kumwe ndashaka kuyaga
kumbaza kumbaza ndakwisha sinona
ndakubajije rero ntibirashika uri kumwe na Davi nafise umubebe nawe akavuga ati nanyi ndashaka kumwe
Niara igera sabon
Sogera gya liste
Nyarayiki mwana
fisi myaka ingana
Nje myaka yange se ngunda kuyivugira mu bana
Nimene nka bakogwa vuga ati ngo nta mukobwa ngo avuga imyaka yiye
Mana nje sindabakana aka sindabakana kuko iwanje se shaka kuvuga imyaka yanje
Okay dufate ubushere wa waragira kubwira no numukunda shere
Eh umugabo wanje para ngo batumuvugira hano mu minta
Ubu yose akakubwira ati shaka mu bebe nshaka kumumu
Hagedzi
Hagedzi Sugira gya ari ga stesi tuvugishuko
geze mvuze tumwenyuragedze nzobyara yaragera
ni wa washize mu leve rero
iriyo
leve mu bebe
iriyo
iriyo tura
iriyo none no menya kwiri he
je niyo shaka kumenya rira hi iri kuko
eh kukubo
kaza ngawa ndi sego tukomona itatwa justice
nanira kurawa
Sese kwa ravugana na Fabirove ngizi message.
Oya.
None singishi ndagufasha. Uracyavugana na Fabirove. Ndabuze
bamara.
Fabirove kandi usigaye uposting a bien film muri no miss cyane.
Sa?
Fabirove bien film uramuposting.
Mbabwire usa kunyambike ko abantu ijana.
Izi message za natural.
Message zahe. Mvuga muri telefone mvugana no nshaka. Kura byumva. Sunye bridge mvugane nandi.
Yes, sese mash.
Nshaka.
Nshaka na Fabirove cyangwa n'umugenzi wawe tu.
Ntabwo dukundana ntitwigeze. Ntitwigeze dukundana kandi pardon gose kumubwira abo bantu kuko.
Message. Bonye message. Okay bien fait mana c'est pas si basangiye iki maze bisimbo na mapost mbega bari ndirimbo mbwira mu dusorere cyane ndirimbo ni gice
si frima nayo konda posting aho kona post
so you are muri kumwe na frima
uge si frima uge ni ti looks in fun
ni ndirimbo shasha mbwira mu dusorere cyane
hako kandi ikibazo abantu bamba bambaza igituma nguma nkora na collab n'abantu bo hasi ikibazo ni gihagaze gukora na collab n'umuntu wo hasi aho ikibazo gihagaze ati indirimbo naho no iririmba uko ari indirimbo bavuga cyumuntu acha kugira ah wakoze nabi video warimbanye n'umuntu aririmba nabi hako no rurimba nene no muntu ajwe gose ko atazi kuririmba no fuma ndirimba na nujye nyene wo hasi Bibabimbabariye ko kandi n'uburyo bwanjye niburagera ahantu mvuga ati ngo nge kuririmbana na bakana
mu bisanzwe imbana n'abantu batuye kuri ata amafaranga ufise
bageze simaratwe nitwakoranye inde wundi nta wundi ngite
nta wundi se sizo zo kwamuri imindirimbo misi se tukubwiye ugire agapera ngaho ugira abumva ko nuririmba ucitsanye
ndafise impamvu ahandi ma interview none hagiye n'urubona mera kapela muri hip hop tv na kuzi akapela ariko hari impamvu ziba zimbuza gukora akapela ma tv atandukanye
kuva mu itasi sida kwina nshaka kuje kumurondera se sida kwina muri no misi basi nica iki na dufite dusubira dushe dusa n'abarangiza ikiganiro muri music
ni byinshi mu byitegure
urashaka ko abantu babimenya
nakubigiye kuza kumurongo eh kandi nabatebye
kandi se singa gije kwa video mambona eh urazi kunyo ku eh gutam
nje gwanje siyo gutam sinakubesha
niyo kurimba
niyo kuririmba kuko sinzi gutam urabona muri video yanje ndiko natamba na byonzi mugarura ismay ngumani igire mabaho
eh ismay yavuze ngo kugira
gutam na byonzi gutam nesmay nzi gutam
ni urazi kanone
kino tari impano yawe si impano yawe nuki force ko
kibera baki
unda kibera kizi nyene sinzi gutamba me uyu yeye davi no lomone kata tamba
arasunze
apa narandusha gutamba ari kumaze kuririmba kuzanira ijwi
ndakurikoresha hamwe no no garuka ndini kiminaje mu Burundi my dear
reka turi ni reka umvirize reka
oya oya
oya cha mufata yo iririmbe basi
reka dukoreshe YouTube reka dukoreshe ya stesi mane je sinzi kuririmba ndi munako ndayiva majambo cha nkamane
eh ushaka kuririmba ashaka kuririmba
sinzi ka yizi narimbe
ariko araririmba ryacuhangara cyane
okay naririmbe basi Alvin SMITH uyu musani
okay musani
kono wa madimi iska karavuga ati
oya ushaka aririmba tapi
Umugabo wanje wa
Sheri uwasi wo mwavyaranye umwana
Oya aha
Ndemoza kwavyaranye nitubizana muri interview apa kuza muravuga abantu batari ngaha please
Ikintu kiza cyane numugisha w'Imana nayo nawe
Ne apa kuza
Yo ndirimba nabayikira
Ne ndirimba ni ingo Coach Nonezo
Oya nta yonzi zavyanze
Yisi n'umuntu si
Uri suri hamwe umuntu zeje nta
cyangwa urundi nayo siri mbare. Kaje. Ah, shakurini.
Bazi molo molo my girl. Sit. Ah, na lut. Aya no no tubire ka tubire.
Sera cyami abu abu ari mba mujya kane cyaje gata.
Sinzi gari rimba mwo ko nanjye sinzi gari rimba mwo.
Eh, icyo rimba mu ntacyo.
Ntacyo.
Bari bagi bagita ijwi ry'igikobwa.
Pardon. Mba ndagira etse kimwe. Kwiha Mbeho murawa mukecera vuga mbako kwihagatera. Kwiyemera ngo urazikintu cyangwa urafise ikintu atatu ufise. Ni nyica. Bisanzwe.
Natavyonzi ntavyonzi.
Natavyonzi ntavyonzi. Umba jije ngurimba mu nyaka ntajyonzi. Mara ntajyose sha kwiyemera.
Sa Davina arazi arazi gutamba Davina.
Ndese
cyane. Simara mana ugira ama challenge kura.
Arazi kumviriza.
Ndi kwazunzi bisu.
Arazi gutamba. Icyo cyose ndakimwemerera cyo. Ko nanjye aragiyanye igihe.
Nadushishije ngo batsoye nyene. Bagi. Bagi. David.
Nadushishije.
Yazimije kamera gatoya.
Oh yare. Challenge ze kuha.
Challenge ndire.
The challenge is eyes and many good eyes.
Eyes active.
The challenge is active. Hama mubusha mubibona.
Eyes active.
Acha challenge.
Okay. Deka tsegere kwazo gira challenge Isaac TV sivyo?
Ego.
So,
bavuga ngo je turankana na Davina mai.
Oya mwe murakunda ariko Davina afite ikibazo. Hari gihe cyako kagufaka ngo uje nareke kwipara tura kumushirewa.
Kubantu bapostinze ngo ibiki ngo stesi naramututse ngo namubereye injyaje. Icyo mutamenye no kujya musi wa interview. Stesi twa tucanye niwe ari kuri kamera ari kumwe na niwe yari cyamenye numu kamera then hajya wose namuvuze ari karandabuka muze mwiheze kamera neza igena avuga ngo fixa ma kamera ngena mbwa ngo stesi ndakubwira ikintu kwatwa turarabana niyo mpamvu natwenze
manda kubwira ikintu kimwe abantu
reka kwanza turi paratura ngo cha kuntu harumuka
ko ni bisanzwe seko nkuko bujya bandi bagenda kuvuga kuri televiziyo ngo stesi atwaraga abandi stesi ari paratura siko ni nka challenge mu bisanzwe challenge zigeye ziharawo muri no miss urabona akantu ku muntu gakikora challenge
urabamazemo Alvin Fabilove
Alvin baramubeshe
nta kibazo sinzoreka gukora ikintu cy'indoto yanjye ngo nikora ngo ari umugabo wawe yes no kureka apara sindakubwiye gukorana nawe umuntu
ndakubwira ikintu kimwe stesi ikintu cya mbere cyo ubukwiye gukora mane shaka uwo gukora ikintu cyo cyose mugasanze Jean tureke no kuvuga njye ndakunda kubaha boyfriend w'umugenzi wanjye yeye iyo limite wayirenze uko biri kose uvuze ngo ntacyo utokora my dear
genda ukoresha ikiganiro Alvin SMITH nobereka ngo ukora muri abagenzi
shishabo ubu deja wowe umwemera kweru
ngiye kumusaba collabo ngo ukwakundana na Berser wandi sinobireka
nibisanzwe bamusoma bien bien
uyu ni Berser wandi kama meme
ngizemwo mwisanzwe ivuzemwo umenga uri ready great umbe nyumviriza kwanze
nzomara hose
muri sense ubivuzemwo umenga
uzogirane
nzobarigata bavuze ngo ntwara abagabo bandi mu shaka nzobarigata narega shaka kuba nyumeze ati iyo murakubyetsi mbe mu kirundi ciza bijya bintu nyene ntubishya mu kirundi kibinyere babore ko twavuze igisheko ni ndaya ni gute nuko nyene umuna kwise gucyo chaka kwita
ubiye kurinda
iki ni she gusiko changa kugira igisuma uziko atacukora uziko atacukora siko urakireka uramwemerera uko nyene uragwego ndiyo kuko umutima wawe ubuziko atacukora me uziko ari cukora vyemuka vyema kuko umutima wawe kwanje njo shaidi sasa tamuta kwambe umefanya na sio hivyo hausi kabishana na binadamu binadamu hawezi kaitika tena ukweli au sio ukweli baba twese ngaha tubayeho no kwemera ikinyoma nico gikuru kuruta ukuri
ndavina gusa dusa nabarangiza ikiganiro Alvin ndavina n'umwana mwiza burahugara ku mutore ni fresh
no twaibudije
reka tubandanyire dusa nabasoze reka dusa nabasoze
no mu buzima busanzwe man simba nkene Jean
uyo za rero umwanyira rero
nakubwiye gucya
ni babo bisiko
ni byacu
ni byi wawe
sima kabije mu karubanda kandi
Alvin ni umusta aletezwa guca kuri rezo sosu
ni yiteze kuza kandi siniteze kumuri
kandi nawe wabaye umustari muri no misi bashya
Si byiza mane kuvuga umuntu atari ngaha sibyo.
Ira tumuvuge kuko hamaze kuza umuntu novuga yuko Alvin aramuvuga ariko
ntiyigera amuvuga kuko aziko batari kumwe. Rero kuko Alvin ukura mu force kuvuga Alvin. Sibyo.
Okay Isaac TV. Mwazo tubakunda cyane gose reka duse n'abasozera ikiganiro mugasi sishobora kubasezera nkuko baramukije barashobora kubasezera nka Isaac TV kugira ikiganiro duse n'abagirane n'abagisozera murazi ko tubakunda cyane turi on time murabizi
no musedje kare ko yana ukashirie man nundu musa
wangatire gutse
akazire zari
reka dusozera kugaruke nzo kugarukire
nzo ngarukira
kugira ikindi kiganiro kiryoshye
Twadishe gwimanize ko kubona. Eh ndase.
Sivyo musanze rega kirundi ni kirundi. Ikirundi ni kirundi.
Kirundi meye ziko bikwegera benshi. Fo kuzo turavuga kandi kintu twanze kandi kwiyumvira mana. Amanda.
Tumuno musi wa chutekereza ibyo nakubaza wavuga uri pose.
Ngo je misese mvuga kintu manje kandi kwiyumvira.
Sawa mbiye kuki usigaye utinya inter.
Ninyiki. Ninyi.
Ezera ndabe sima ve menu bufu.
Amena.
Kuri Davina nawe asa n'usezera Davina kandi namubwiye ko abiri bameze bye. Dusa nabasezera bakunzi ba Isaac.
Ya bakunzi ba Isaac TV. Turabasezera ngo twabara mu kije.
Ariko arushe.
Amajambo yawe niyo nduhishije amajambo yawe. Sha.
Tubasezere kugira abandi badukunda sije Davina.
Ya mukoye subscribe ku bwinshi ku bwa boss wa Isaac TV. Isaac nyene wenye nubyiwe ya.
Isaac class.
Ya. Ha manu mupeti ngaha ndamwisa umupeti ni mupeti ngaha musharu zoduge kora basa amantu zenya ama subscribe yabaye menshi
musharu zoduge
ya
no manchore
ya karek am I your boss
yes el Isaac TV my name is Star Boy behind kama kwa kumena juma juksi chari kiyago chigisha ni muri mukobwa ari kurara abantu kiyago cyangwa umuhungu ibyo twayaje twagerageje ndacisha amakantu ko kwigisha benshi mwamuvuga ko mwamukeneye ibiganiro byo kwigisha ariko uno munsi ikiganiro kishobora kukwigisha nimba uri umuhungu cyangwa uri umukobwa wacumvise twagicishijemo tuba dukeneye kuyaga n'abantu bamwe bamwe kugira mwumve Isaac TV murazi turi ku mwanya turabakunda cyane gose sino barandira cyane gose nejo tashobora kumashaka kona turi ko turakora ni kiganiro uno umubonye z'umusupportinge umubonye z'umusupportinge ni Stacy da Queena bye bye hey. Bara gusupporting basi no kuma stati kuma Instagram.
Sisi ni member ako sisi niwe bironkera kumva koresha na YouTube izo muhemba ako jewe. Ako nyene see you guys see you next time.
Sawa ngo rakunda cyane gose nange ndabakunda twese muri team Isaac TV turabakunda gose bye bye.
Isaac TV oh.